Thokozani bogogo nomkhulu ubathini mbatha lona isalukazi sendoda and welcome to Gogo Bathini Mbatha TV. And please, if you're a first time follower, please don't forget to press that subscribe button so that sizokwazi ukuthi sinilethele ama video every day we post. We don't have isikhathi, we post every day, every week, throughout we post. If there's something important ekufanele sinilethele yona, we post. Namhlanje ke bazala nesikhuluma ngento ecelwe abantu besifazane, isimo sesilwane. Yini isilwane? Abantu besifazane, you know, umuntu athi nginenkinga yokuphupha ngilele nomlungu, nenkinga yokuphupha ngilele nomuntu wesilisa. Kwesinye isikhathi ngiyamazi lo muntu wesilisa, kwesinye isikhathi angimazi lo muntu wesilisa. Omunye was here just yesterday athi hey, nginenkinga lana, sengize ngahamba ekhaya babushandu, ngiphupha lana gogo ngilele nobaba ongizalayo njalo Monday to Monday, ngiphupha ngilele nobaba. Ngithe ukuthi mhlawumbe mangike ngaphuma ekhaya kuzoba ngcono, le nto iyangilandela. Omunye athi hey, njalo uma ngiya endaweni lokho zanene not endaweni ocansini nomuntu wami siyojabulisana, uvela athi 1-2 ngivele ngibe manzi izinto efana lezo. Isilwane leso, isilwane yini na? Isilwane imithi esetshenziswayo ekuthumeleni imoya emibi ukuthi ilale nawe. Le moya le mifika kuwena ifika isamuntu wesilisa. Sikhona ke nesilwane esilala nabantu besilisa. Sifika njena isilwane, umuntu esilisa avuke ekuseni athi hey, wegogo angisazi manje, ngiyaxoxa ukufunela ngalesikhathi, nakho ngivuka ngemanzi enqeni angazi kwenze njani. Sokulesithathu lolo lento siyangithusa manje. Isilwane leso bazalwane, right? Isilwane kubona ngani ukuthi isilwane? Uba nomunyu, suddenly awusathandeki, you know, bo right nosibanibani, kodwa ayi manje na kunomunyu, umuntu othandana naye uyabona nje me around wena. Angithi manje sane lesa sithombe lesana ukuthi lokhu ngizothi mangithi ngithi 1 ngimthole manzi laphana kule ndawo leyana, izinto efana lezo. Kulabo abashadile uthola ukuthi ngisho indoda iyakuthoka ithi uyahleba wena uhamba ulala wena in kanti unesilwane ulala nalento lena okuthiwa isilwane, unalento ekuvakashelayo wena ebusuku. Kwesinye isikhathi isilwane lesi siyafika ngisho ulele nomuntu wakho, sifike isilwane sifike sizenzele kuwena, sizenzele kuwena, uvuke uyimanzi uyinqaba, right ke? Kodwa lesi silwane lesi siyalapheka yini? Yes, siyalapheka isilwane. And then umbuzo uzothi kanjani? Singala bendabuko sineyiphiwe ingafani, kodwa indlela ekulapheka ngayo lento lena kunesigezo sakhona bese ugcatshwa. Ekugcatshweni kwakho bese ufakwa amafutha esilwane thizeni. La mafutha lawa la ugcatshwe khona, zonke iy'nhlanga la ugcatshwe khona makufakwa la mafutha esilwane thizeni, enzela ukuthi evimbe lesi silwane, ngoba lesi sifakwa kuwena manje esisilwane esigadayo, kuvimbeke lesi silwane lesi esizayo. Kuba nomuthi ozophalazela ngawo emfuleni ohambayo. Ziningi iy'ndlela zesigezo, okuhle ukuthi lento lena iyalapheka. So siyacela kubazalwane, siyacela kuwosisi laphana ngaphandle ukuthi ungahlali nesilwane. Isilwane siyayikhipha indoda endlini, kubuse sona. Kwafika ikhaphule lana abantu abadala njena, ngiyabona ubaba asathandisisi ukuvakashelana nomama la ekhaya, umama ubaba sakagijima ngalezi ey'ncane. Bayafika ke lana, and then into yokuqala engayi-pick up kulo mama lona ukuthi unento elala naye ebusuku. Ngithi ma ngithi ngiyayithinta loo nto leyo, wathi umama iyeke shandi, iyeke ungayilapho, iyeke. Ingcono kabi lesilwane leso, ngoba siyazi ukuthi ngumuntu wesifazane, ngifuna ukujatshuliswa. Ubaba wala ekhaya akasangithinti nokungithinta. So isilwane sigcina manjena sesikujabulisa ngendlela yokuthi ngisho umuntu othandana naye akakujabulisi ngaloo ndlela leyo. Ubungozi-ke besilwane-ke lapho kulabona khona ukuthi no, ngempela uyalidinga usizo. Baningi abantu besifazane, trust me, baningi abantu besifazane abafikayo, abafonayo, aba-emailayo, abathumela WhatsApp bathi ngilala nesilwane, sengize ngasijabulela ukulana nesilwane ngoba vele umuntu wesilisa akasenendaba nami. Uyangishela emgwaqweni, awungisheli, angisenendaba nawe ngoba mina ngiyazi ukuthi lesilwane sisikhona. Kuyingozi ukuphila nesilwane bazalwane. Isilwane, isho isilwane siyalapheka isilwane, singakwazi ukuthi sikusize ukuthi isilwane silesi sakho silapheke, siphume, siphele, singaphinde sibuye. Bazalwane, ugogo bathini mbatha lona, ngokuhlala ngise empangeni endaweni yasemazimeleni ngaphansi kwenkosi uThanduyise Mzimela kambi weyintombi. Ngiyabonga ukuthi uvule i-YouTube. Ngiyacela futhi ukuthi upresse that subscribe button for more videos esuke sikhuluma ngawo. Uma ubona ukuthi mhlambe udaba lolu lesilwane ufuna i-part 2 iyakhona, ungasabi, ungasicela i-part 2, kodwa ngicela wazi ukuthi asilaphi nge-WhatsApp, asilaphi ngokuthi umuntu ku-online simtshela ukuthi isilwane lesi fanele asilaphe kanjani. Fanele uthole umelaphi ndabuko. Mina ngitholakala empangeni e-number 12 Union Street, empangeni number 12 Union Street, kwaNjiti Herbals. Ngani zakwethu, Malujo. Thokozani.